kubegulo asasika babade ko mmwa abapolisi bona bona mutundu ebyenjawulo bajja kuba bawandiika ennamba ezo oli agenda kuba engombe ebitasaanidde abavuzi ba boda boda ajja kuba awandiikibwa ennamba eyo kusaka n'abakatuusa ajja kuyitibwa oba akoshoningibwe ekiba kiki ekyo atwalibwe mu kkooti kubanga amateeka we gali agajja okukozesebwa